Nyereka inzira y'ukuri. Nyereka inzira y'ukuri.
Igice cy'umunani. Ikimenyetso cya Satani mu migwi igwanya Imana. Ikimenyetso cya Satani mu migwi igwanya Imana. Nico cigwa tugeze ko mu rukurikirana rw'ibyigwa turiko bitubwira ngo nyereka inzira y'ukuri. Genzi, ndaguhamagarira gukurikirana ibyo byigwa neza kugira ngo uze ushobore gutahura neza inzira y'ukuri iyariyo. Adamu yaguye mu ikosa ryo kujya ku giti Imana yari yaramubujije, mu nyuma arangiriza mu kwambara ubusa yambara imivumo. Yamara Imana yaciye imushyiriraho irindi sezerano ryo gucungurwa kugira ngo hahandi yananiriwe yongere abariho akomerezwa. Iyi niyo nzira turimo twerekeza mu bwami bw'Imana. Hahandi umwana w'umuntu yananiriwe niho n'Imana yifuza yuko imuzamurira. Noa yaragerageje kugendera muri ino nzira nshasha Imana yari yaciriye Adamu ngo abariho aca. Mu gihe Noa yariko aragenda yari yamaze gutsinda ukurikije murunganwe rwiwe, kubera yuko nk'uko twabibonye mu byigwa niwe wenyine n'urubyaro rwiwe bari bamaze gusigara batashoboye gutembagazwa n'umwuzure. Yamara Nowa nawe yaguye muri cya caha nyine cyo kurya. Yarariye ahegeje kurya aca yambara ubusa, yagiye kunywa ibiyayura mutwe yibagira ubwenge Imana yari yamuhaye yuko atari ubwenge bwo kwangiriza ibiyobyabwenge. Icyakurikiye kubera yuko mu mugambi w'Imana ibyo kuborerwa bitari birimwo, Noa yari kwegeye ubwiwe yongera akwegera n'umwana wiwe Hamu se wa Kanani. Itanguriro igice cya mbere ku murongo w'icenda. Dusenge. Uhoraho mwami, turagushimye cyane kubw'urukundo rwawe, ukuntu udukunda bihebuje. None uno munsi uduhaye amahirwe yo kugira ngo twige ijambo ryawe mwami, n'urukurikirane turiko dutwereka ukuntu abakera byabagendeye mu ntambara ihambaye kugira ngo dushobore kumenya inzira y'ukuri dukwiye gufata gushika dushyitse mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Komeza rero utwigishe, udutahurishe ijambo ryawe uritubwira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Niby'ukuri ni ibintu bikomeye guhera icigwa cacu hano kugira ngo dushobore gutahura abantu bafise imitima nk'uko Imana igomba, babandi bashyizweko izina ry'Imana, babandi bafise ikimenyetso cy'Imana mu mitima yabo, babandi bakomoka kuri Adamu bafise ikimenyetso cyo kumvira cya Adamu, wa wundi afise ikimenyetso cy'isabato mu mutima wiwe no mu bwenge bwiwe, wa wundi yemera yuko ari kiremwa cy'Imana kidasanzwe nk'uko ubutumwa bw'abamarayika batatu hariya mu byahishuriwe Yohani igice cya 14 bubitwereka neza. Nibyo, Hamu yaguye mu ikosa rihambaye cyane. Amaze kubona umubyeyi wiwe yambaye ubusa, hakwiyumvira gufukafuka ngo atabare umubyeyi wiwe. Yagiye yirukanga kumwararaza, aca agenda ahamagara abo bavukana ati yewe muzi n'inkuru, papa yambaye ubusa. Bagenzi, ni kangahe nawe hakurondera gukiza uwo abonye yaguye mu caha, ahubwo urondera kumwararaza? Abantu bo mwa kino gihe mbere naho bo bari abakristo bararyoherwa n'ibyaha by'abandi. Ewe yakunda kutwigisha, none nawe ntibyamushikiye, nabanza agende yigisha wiwe, hama natwe azotwigisha mu nyuma. Abantu benshi ntibagomba yuko imitima yabo ikira, canke ngo n'imitima y'abandi ikire, bakomeza kwishigikira gusa no kwiyizeza yuko ubwaba arabagororotse, bakarondera guseka abandi. Bino nibyo byashikiye Hamu. Yarondeye gushira kiceyi se, kandi ari we yari asigaranye ubwenge. Yagomba gufukafuka se wiwe, kuko se wiwe yari yamaze guta ubwenge. Nubona mugenzi umuntu ari mu cyaha, ndaguhamagarira kutarondera kumwangaza, kuko wewe iyo umuntu ari mu cyaha aba yataye ubwenge. Wewe icyo uhamagarirwa ni kurondera gukiza no kugarukana ubwenge bw'uwo muntu yataye ubwenge kuri Kristo. Niba wewe uri umunyabwenge, ibi bishobora abanyabwenge, abantu bakijwe na Yesu Kristo bafise izina rya Data n'iry'Umwana mu mitima yabo no mu bwenge bwabo. Aba nabo nta handi bagaragarira atari kwitondera Isabato mu ntumbero yo kwemeza yuko ari Imana ibeza, kandi yuko Data ari Umwami n'Umukiza wabo. Umuvumo uraboneka hariya mu Itangiriro igice cy'icyenda ku murongo wa 27, aho Hamu n'umwana wiwe Kanani bashikwako umuvumo. Ariko muri uwo muvumo nyene, nkuko tubona muri Daniyeli igice cy'icyenda ku murongo wa 27, niho hari hagiye kuza imihezagiro. Imana yarakomeje gushira ikimenyetso mu bantu bayo mbere. Ntago uno muvumo wari washizwe ku bana bakomotse kuri Hamu, maze imigisha ikagenda kuri Yafeti hamwe na Shemu n'abantu bavuye kuri Kanani. Barishimwe kubera yuko nabo bari kuzohabwa kuri uno mugisha. Umuvumo wabo wari kuzokwibagirana kuri uwo wese yemeye kwihana. Umuntu wese na n'ubu yemera kwihana, naho yoba yaragendeye kure y'Imana, naho yoba yarakoze ibyaha bingana gute, umuntu wese uno munsi yokwemera kwihana, ndamubwira yuko inyuma y'imivumo, inyuma y'ibindi abantu bamubona ko, inyuma ya kwa kundi wamaze kwandikisha izina ribi mu bantu, inyuma yaho wamaze kuritwika icibwa mu kibano, inyuma y'abantu bose bakunze nabi, inyuma y'ibyaha byawe, naho wararinze ibyagezwe cumi byose by'Imana, kuko waratutse Yesu warigengeje uku na kuriya. Ariko muri wewe nyene hamwe wokwemera kwihana, ukemera kwegurira ubuzima bwawe Yesu Kristo, nkubwira ukuri nk'umusabyi w'Uhoraho yuko inyuma y'iyo mivumo haca haza umugisha. Nkuko twabibonye ni Murodi na Semiramisi, bobo ntago bigeze baha kino kintu agaciro ngo babone yuko ari gihe cyo kwicisha bugufi kugira ngo baronke umugisha w'Imana. Bobo Nimurodi amaze kubona yabaye cihabugabo agahamba akaba ikintu gihambaye, yarondeye kwishira hejuru. Nimurabe igihe Imana isohoye Nowa inyuma y'umwuzure, yamubwiye ijambo nk'iryo yari yarabwiye Adamu na Eva hariya mu Itangiriro igice cy'icyenda ku murongo wa mbere, yabahaye itegeko ryo kugwira buzure isi. Ariko mu Itangiriro igice cya 11 dusomye ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 4, Nimurodi n'abari bamufashije kurongora ubwoko bw'ico gihe bw'inyuma y'umwuzure, yabigishije kwishyira hamwe boye gusabagira ku isi, boye kuzura ku isi. None ni kubera iki uno mugwi w'abantu barongozi bahimirije abantu b'icyo gihe kwikoraniriza hamwe boye kuzira ku isi. Urunani ngaha rukomeye rurashigwaho impuzabantu irashigwaho ariko igashigwaho mu ntumbero imwe ngiye kubabwira. Ubwa mbere kwari kubaka umunara, kubaka uno munara kumbure turi mubirabe nta kino cigwa ofir e amezie turaza kubibona. Ariko kandi hariho amasomo shaka ngo dushobore guhuza turabe neza. Dusomye mu itangu igice cya 11 ku murongo wa gatatu hamwe n'umurongo wa kane baravuga, hari ijambo rivuga ngo baravuga. Itangu igice cya 2 ku murongo wa gatandatu hamwe n'uw'icyenda naho tubona ngo Imana iravuga. Itangu igice cya 11 ku murongo wa gatatu hamwe n'uwa kane ngo tubumbe. Itangu igice cya 2 ku murongo wa 26 naho Imana iravuga ngo tubumbe umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Mugenzi, ibi bintu urumva yuko ari bintu bihuye ngo turonke izina rya rurangiranwa. Bagenzi, ni murabe hariya muri Yesaya igice cya 2 na cya 69 ku murongo wa 12 hamwe n'uwa 14 tubona yuko Imana yonyine ari ifise izina rya rurangiranwa. Aha abantu bose bagomba gukirira izina rihambaye ryo kwamamaza ni izina ry'Imana gusa. Mu yandi majambo, bano bantu mu by'ukuri bariko barongera kwigereranya n'Imana. Icyatumye Nimurodi n'abamufasha kuyobora ubwo bwoko bifuza yuko begeraniriza abantu bakamwe bari bafise intumbero idasanzwe, bari bafise intumbero yo kwigereranya n'Imana, bari barondera kwiduza bishire hejuru baduge mpaka banganye n'Imana. Iyi niyo yari intumbero yabo nyamukuru. Bari bifuza yuko izina ryabo riba rurangiranwa rikazoririmbwa hose, abantu mu mateka y'isi yose ibyo bakoze akaba ari byo bibaha agaciro, bakazokwara ibihe byose aribo bategekwa kwitwa rurangiranwa. Ni kuvuga ngo ni gushigwa hejuru y'ibintu byose ngo ibintu byose bigufukamire bicike ibyawe. Ni giki cyabibatera none? Yesaya igice cya 14 ku murongo wa 14 nta wundi atari Satani. Satani uhereye mbere na mbere nk'uko twabibonye mu ntango rya kino cigwa, uyu yamye arondera yuko yokuza intebe yiwe akayiduza akayishikana mu ijuru. Intumbero yiwe imaze kunanirana, ubu naho yariko ararondera kuyishikana aciye muri Nimurodi. Nimusome igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 13 ku murongo wa 17. Bibiliya imbarira yuko ikimenyetso cy'igikoko nicyo zina ryacyo, cyangwa ibitigiri cy'izina ryacyo. Nibyo ikimenyetso ngaha cy'igikoko kiribonekeza muri uno mwami abantu benshi bahaye izina ngo umwami w'izuba, Die di Soleil. Kumure tuzobiraba neza mu byigwa bizokurikira turabe yuko buno bwami bwa Nimurodi ukuntu bwakomeje, ko n'ubu bwoba bugihari cyanke buno bwami bushobora kuba butagihari. Yamara kuvuga ngo izina ryabo rije hejuru, izina nicyo kimenyetso kivugwa muri Bibiliya. Mu yandi majambo, mu by'ukuri bariko bashaka kwigiranya n'Imana. Ikimenyetso cy'igikoko gikomotse ku gisato aricyo Satani, cyane kirondera kwigiranya n'Imana bihe byose, cyatanguriye ngaha. Icya ikintu gikomeye cyategeza gukora kwari kopoza no guhindura iby'Imana yavuze kugira ngo abantu Imana yavuze ati murondoke mugwire munsi isi abantu nabo bikoranyirize hamwe kugira ngo bagwanye Imana mu yandi majambo kwigereranya n'Imana kuguma bibuka ibyabereye ku munara w'Ibaberi hamwe n'ibya Nimurodi byarakomeje mu gihe cyakurikiye cya Babuloni cyakurikiye kumbure na nubu biracyakomeza imigigwa myinshi ikogwa mu ishengero ryitwa ngo rya Gikristo gihanone biragereranya kandi bigatanga icibutso ku migigwa yo inkomoko nyayo ya Babuloni tuzobiraba mu cigwa kizokurikira iki mugenzi niyo mpamvu ndaguhamagarira gukora abone kuri page cyangwa kuri channel yacu ya YouTube kugira ngo uze ushobore niba utarabikora nico bituma tuguhamagara gukora abone channel subscribe niba utarabikora kugira ngo uze ushobore kuronka icigwa kizokurikira kizoba kivuga giti hakwihana bobo barondera kwikiza hakwihana bobo barondera kwikiza Yesu akugire neza akuhumugisha aguhe kwa mumwizera ibihe byose ikindi nacyo mugenzi cyuguhamagarira ne gukora partage gukanda kano kano gatuma buno butumwa bushikana no kuri bagenzi bawe kugira ngo ubukira twerekeza mu bwami bw'Imana n'abagenzi bawe ntibasigare twese nabo tujyane nk'uko Yesu Kristo natwe yadutumye tukamushikana ko buno butumwa nawe ubushikane no ku bandi Yesu akugire neza guha umugisha aguhe kwama umwizeye ibihe byose ntakire ijambo ry'Imana.